hata tumse atubaye aka kamera aka tripod tu wili alafu atuletee tu mrembo kwa kuturombosea tutakuwa tu saa.
Selector.
Governor.